ibibazo byo ni byinshi tukurana byo izo nzuro radiyo bazaravugaga mega uri wese ukwe kwisi hose mwene muntu yarashorewe none se ko uko uteye nuko bwije byiyongera amaherezo azabaraya Shobewe Ingiringiro bizima biri muri Yesu wenyine niwe buga Mogu mugaru Kumwiringira nibyo wanga byo kuzabahoreza hirya y'isi We say